Iphehlelelwe New Year's Cup yesine eMakhanda kwiphondo impuma koloni. Le tumente yesoka yenye ezinkulu kudidi lwabangahlawulwayo kweli lizwe. Eli livela tancile league yaseSpain ecuphe ukuphuhlisa ibhola ekhatywayo kwilizwe kazi Afrika.
Le tumente yebhola ekhatywayo yasekwa ngonyaka 2016 inika ithuba abadlali abakhulayo babonakalise isakhono sabo. Angamashumi amathathu anesibini amaqela aza kuthabatha inxaxheba kule tumente kwaye abanye abadlali ngaphambili bafumana ithamsanqa lokutyunjwa bayokudlalela amaqela afana eMamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs kunye neSupersport United. Kwaye nabachongi bebhola ekhatywayo baza kuphina bebekhona kulo nyaka.
Ziyafika izikout ziphuma kwamajobek in most teams. Zifike zijonge iplayers, understand ukuthi as players zisuka ku-rural areas, but italent ize ngamandla yona, so siyayibula loo nto leyo.
Le tournament ke izasincedisa kakhulu uba ibasuse abantwana ezitratweni, qinisekise uba abantwana bayeze bazobukela.
Nayo isafa iyayixhasa le tumente.
Njengobana sisapota okasixhasa kakhulu i-tournament ezilolu hlobo kwezi ndawo, siyazi ukuthi kulapho kuye kuchongwe khona nee-players ezizawukwazi ukudlala zimele iphondo, zimele kwakunye nekhanti.
Le tumente idala namathuba omsebenzi. Bangaphaya kwamakhulu asixhenxe abadlali abaza kuthabatha inxaxheba kule tumente wayeza kuqala ngomhla weshumi elinesithandathu kule nyanga. Ndinguzolani Moya, weendaba ze-SABC, ndiseMakhanda.